Tukulendule ni programu ya kulondoloza zina langa ni Blessings Mpinga Njira. Programu mene yikuwa mbili tima ya ngana meniboma lima inditela ndalama zake. Programu yatu ya sabata ya ata tima gambira na zambiri zokuza msonko. Kuti kwa di nkwene na buwanji, kuti nzika za ziko lino zizipereka misonko. Ngati muna ponyana ndi programu mene yi, nditu mutanso kuhipeza popita pa channel cha YouTube komanso matamba atu anchezo pa Facebook, Instagram, Twitter, komanso LinkedIn.
Chilole nyumbazi kali mavuto ambiri. Ena odimati tikapita kukapanga report to housing amango di tibwera.
Zinthu zinakwera kwambiri mtengo. Maka maka ifengati abungwe limene lida zo manga manga. Koma renti ndiyo tsika. Tikalirikweze pangono anthu amaliralira. Koma anthu akwembezo nyumbazo tizizikonza.
Ndizona di ma fizik, ma siteretsi, ndi zina zose zimene anthu amatha kulipira monga kokhazikika kapena chinthu choyikika zilipodi. Koma ndinenetu kunena kuti sizikuthandauza kuti zimene zimaperekedwa kapena council imalandira zimakwaniratu kwa mphumphu.
Ndikuyenera kuti anzika zizipereka ma siteretsi. Komabe chimene ndinaona kunoko ngati kulilongwe site. Anthu ambiri akukhala ogwera ulesi kupereka masireresi facha service delivery sakulandira zinthu zimene iwo madera amaeneka malandira.
Mprogramu yathu ya lero tadala chifukwa ndithu tili ndi makosana mu studio muno amene atifotokozereza mbiri zokhudza misonkho. Tili ndi alendo kuchokera ku Ekama komanso ku Malawi Revenue Authority. Mwina atiyambire kumeneko kuti tikudziweni kuti tikucheza ndi ndani komanso mwachokera kuti.
Ine dzina langa ndi Andrew Kumbatira, ine ndi mlembi wankulu wa bungwe la Economics Association of Malawi.
Zikoma kwambiri, komanso tipite kumanja kwangaku kuti tidziwe kuti tikucheza ndi ndani komanso mwachokera kuti.
Ine ndine Dorothy Mataya, ndachokera ku Malawi Revenue Authority.
Udindo wa bungwe la Malawi Housing Corporation ndi kumanga nyumba mdziko muno kuti anthu adzikhalamo. Komanso anthu okhala mnyumbamo ali ndi udindo onetsetsa kuti akulipira nyumbazi mu nthawi yake kuti bungweli likwanitse kukonzaso nyumbazi pomwe pali vuto. Komano funso nkumati kodi akhoti anthu amene ali mnyumba zimene zisakulipira nyumbazi kapena achedwa kulipira mavuto omwe bungweli limakumana nawo amakhala otani.
Ife amayi housing corporation munkhani ya kupereka nyumba kuti anthu akhale nyumba zabwino. Zimene timachita ndikuonetsetsa kuti tapeza malo, malowo ndikumanga nyumba. Ndirama zimene timazipeza zomangira nyumba zimakhala kuti tazitenga kuchokera ku ndalama za rent zimene anthu amapereka nyumbamo. Komanso timakonza malo kuti anthu akhozopeza maploti kuchokera kwa ife kuti amange nyumba zawo. Anthu amene amakhala pa malo ama housing koma namanga nyumba zawo amenera zitipira sofe mala housing timati ground rent azipira ndalama yokhalira pa malo athuwo
oya magwirizano athu ma tenant ambuyo ma agreement ambuyo mala housing nimene inane ndudindo okonza nyumba ikonongeka mukakauza amene kubwero zakonza komano anangosiya panoposira tenant.
Tenant tikampatsa nyumba kuti nyumba yanu ndi iyi mudzikhala ndiwomo timasainirana posainana pacha timanena zimene ife tikuyembekeza tenant azichita ndipo zimene ifeso tidzachite mwachitsanzo ndikuzeni kuti nyumba zathu za housing timanena kuti tenant akalowa nyumba kukonza nyumba kose mkati mwa nyumba kose kuli manja mwa tenant kaya ndikupenta akaswa mawindo akatchola zitseko akatchola makabati china chilichonse chimene waononga mkatimo ndi udindo wake okonza
poyambirira mgwirizano wake mmene timalowa nyumbamo unali woti ife ndi mfema tenant ya wa Malawi housing kuti timakhala nyumba mmene mja chimene chaonongeka timeneka kupita ku maintenance ya Malawi housing kukafotokoza kuti mmene takumana nalolo koma tikapita kumene koko sizichita ubwino ayi koma mmene timalowa mati zinthu zikaonongeka zitani azitikonzera.
My services are meant to be based on my housing. 30% of my services are meant to be in a tenant. nyumba hizi munga umuzi wa ena fita kawasa. Kwa zambili mbili, kuma mene mkuzo nelamu, zata. Kuma rent limalipela every month. Chipongwe china chimena mapangansa housing, sachita consider kudi pakakuti pari problem kofesu kwa wako, kutika pena ama records hawa, ama rentos, chaka kuenda banji. Ama ngutumiza antu, kango seka manyumba.
Ifeti mafuna dipeleke mwai, kudi mtungari waduza kudi lero ndiribe, kumandibatse ni mwai, dipeleke wiki ya mawa, timalola, kudi mtu, apeze ndamayo, atidibide. Kumano mwina, mapeze kote antu, akutengila mpata, pa kukuma ntimako, ndi ukubanga jizunga wata abuse. Kuononga kukuma ntimako, ndipeze kakuti ntawi ya talikira, asa napeleke. Nde, ma defaulters, kabena antu osa peleka rent, kunyumba zathu ndi vuto limene ifeyo timakumana nalo.
Ineyo ngati tenant kuti ndo wanga andi kulipira rent. Komaso kusamala malo ena ndi ena ngati nyumba ya housing.
Tirole nyumbazi pali mavuto ambiri. Ena kuti mati tikapita kukapanga report to housing amango ti tibwera. Ndikanene kuti since nalo wa nyumba 1998. Mwina kuzapanga maintenance mumo 5 times sikana kwane. Zambi zundodi niwa panga doka.
Zota mwita zina zimene ifeti mkumana zundi zakuti zintu zina kuwela kwa mbili ntengo. Maka maka ifengati abu nkweli mene lida zo manga manga. Kumarenti diyo tsika. Tikaliliweze pa ngono antu ama lila lila. Kumantu wakwembe zuri nyumbazo tizizi konza. Zima divute ifeo gwira nchire mene yoyo.
Ambazo kambira na zathu kuchokera ku Malawi Revenue Authority. Timafuna tidziwe kuti kweni tikati msonkho ndi chani.
Sekonga kambira blessings. Msonkho ndi ndalama zimene ife a Malawi Revenue Authority timatolera malo maboma. Ndalama zimezi timatolera pakatundu amene akulowa kuchoka kunja kubwera ku Malawi ndi timatolera so mudziko mathu mwe muno kuchokera ku ma business amene anthu amapanga. Aboma amatenga ndrama zimezi chazo ndi kuzigawa muzitukuko zosiyana-siyana zimezi kuyenera kuchitika mudziko lathu lino. Ndrama zimezi zimagawida kupita ku Ministry of Health kuti akagulire mankhwala mzipatala, kupita ku Ministry of Education kuti azilipira aziphunzitsi azimanga masukulu, kupita ku maunduna osiyana-siyana kuti dziko lathu lino lizienda. So ndrama zimezi ndi zimezi zimayendetsera dziko lathu lino.
Ngati nzika nthawi zambiri timangomva kuti tizilipira msonkho koma sitimadziwa kuti kodi misonkho imeneyi imagawidwa mu njira zanji. Pali mitundu iti ya misonkho yomwe ife ngati nzika mdziko muno tikuyenera kudziwa.
Misonkho iyi tinganene kuti ilipo mitundu iwiri. Msonkho woyamba umene timatolera ku boda kuchokera kwa katundu amene anthu takagula kuchoka dziko lina kulowa ku Malawi. Umene umatchuka kuti jute.
Akamati jute ndimene ija.
Yeah, jute ndimene. Msonkho wachiwiri ndimene timatolera Malawi momwe muno. Imene ili timaitcha kuti domestic taxes.
Ziko mkwambiri tipite ku ekama. Tekwati tapeleka msonkho umeneo. Timembekezera kuti boma liti likwaniritse ndithu zinthu zosiyana-siyana. Mwachitsanzo kumanga milato kaya ndi zipatala. Komanso kuonetsetsa kuti mdziko muno muli misewu yabwino. Kodi ni mavuto otani amene boma limakumana nawo lekoti munalatolera misonkho onseyi kuti notsopano libweretse zinthu zofunikirazi kwa ife ngati nzika za dziko.
Choyambirira ndinene kuti vuto lalikulu ndi lakuti ku Malawi kunoko anthu amene akupereka misonkho, anthu ndi makampani ndi ochepa kwambiri tikawerengera ndi chiwerengero cha anthu mdziko muno. Mupeza kuti anthu amene atenga udindo okhoma misonkho ndi ochepa kuwerenga ndi mene tilili a Malawi mdziko muno. A Malawi ambiri chifukwa cha mene lili dziko lathu alibe mwayi kuti angakhoze kutenga po gawo pakupereka misonkho. Koma no amalawa ambiri akudalira misonkho yomweyo pa umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndeno pali ngati kuti pali imbalance, pakusiyana anthu opereka msonkho ndi anthu amene akuyembekezera kuti apindule kuchokera ku misonkho. Ndeno boma no ndi pamene likuvutika kwambiri chifukwa chuma cha dziko lino mmene chilili sichuli chokwanira kuti chifikire pamene zinthu zineneka kufikira.
Ndi udindo wa nzika iliyonse kupereka msonkho. msonkho umene utikapereka umapita kuma konsolo. Anthu okhala ku Area 49 ku Galiva mu mzinda wa Lilongwe amapereka msonkho pa manyumba omwe akukhala. Kodi konsolo ikatolera msonkho umenewo imaonetsetsa kuti ukutukula bwanji malo amene anthuwa akukhala.
Tukudziwa kuti mu mzinda wathu uno mumakhala anthu amene mwina ali ndi malo sena siana, kaya pali ma business awo, kali pa masukulu, kaya pali nyumba, ndiye pamakhala ndithu msonkho umene umakhazikitsidwa kuti titolere malo amenewo.
Ndine ngati nzika ndi udindo wanga ndipo sindingauthawe. Ndiyene opereka ndithu masiteretsi ndi msonkhoino uliwonse umene site idakhazikitsa chifukwa umatithandiza ifeyo ngati nzika za muno mu Galiva komanso Lilongwe yonse nkofunikira ndithu komabe timaona pena ndi pena kuti ntchito yake sitimayimvetsetsa komanso sitimayiona kuti kodi misonkho imene timapereka iyi kugwira ntchito iyi kutipindulira ife ngati nzika
ndikuyenera kuti anzika zipereka masiteretsi komabe chimene naona kunoko ngati Lilongwe site anthu ambiri akukhala ogwera ulesi kupereka masiteresi ife cha service delivery sakulandira zinthu zimene iwo madera amayeneka kumalandira
zika ikalipira city rate imayembekezera kuti pakhala kena kake kobwera kachitukuko kandi misewu yathuyi atha kutipalirako kapeno ikathala kumene chipatala akhoza kuganizira mmene tidambira opempha chipatala akanatho tiganizira ndalamali nazo atipezere malo pafupi pano ku Galiva
aliyense akakhala kunoti ali ndi malo okhala amadziwa malamulo kuti akuyenera kumapereka city rates koma chifukwa chionena kuti zimene amafotokozeredwa kuti city rates ndrama imene mukuperekayo ikuyenera kuthandizani magawo akutakuti ndiwo amayembekeza zimenezo ndipo anafunika kunena kuti abwere poyera auze nzika zimene zikutsamwitsa kuunikirana kuti kodi tikhoza kupira bwanji chitsogolo komanso ifeyo ngati adindo kuyicheni tikhala olimbikitsika kutino anthu talimbikitse kuti adzipereka masiteretsi
ifeyo ngati nzika tili ndi udindo okhala ndi ukhondo mmakomo mwathu ndiye mukudziwa nyumba zathu za Galiva zingatha kukumba bini otikhozola zinyalala ndiye kuli maprivate amene amadzalenga zinyalala ndiye ukangopanda kulipira mwezi ndiye kuti uli pavuto oti zinyalala ukataya kuti komanso akudula mwezi ndi mwezi akuonjezera ndiye zimene zozo siliona phindu lopereka masiteretsi kuti kodi asite akuonapo bwanji pagawo limene lilo oti akhozo matitumizira chigali muno chotenga zinyalala
ife ngati adindo amene tinasankhidwa ndi anthu akudera anthu aja anatidalira ndikuyembekeza kuti pamene ife tipite ku city council tikatumikira tikapereka mavuto awo ndiye a city council osonga ngati a tekniko anayeneka iwo amve kuchokera kwa ife chifukwa anthu amene ali kuderacha atituma ife ndiye nkothekera kuti chimene ife tingayankhule kuja chimene anthu akuderanga chifune
mwina pamakhala kutsamvesesa bwino lomwe kuti munthu akapereka msonkho wake kapena kuti property rate ndizoona timakhala ndi chiyembekezo kuti tikhanga tuti kusinthana inu ngati ndakulipirani mubwere pano kaya musese pakhomo panga monga ndafotokozera mukaona pa mandates kamena kuti zimene ifeyo akhonsolo ntchito zimene tidapatsidwa kamena kuti zili zovomerezeka kuti ifeyo tikuyenera kuti tionetsetse mu mzinda mwathu muno anthu akupatsidwa komanso ngati nkani ma infrastructure anthu akulandira mosavutikira ndiye tiwauze kuti misonkho imene ikabwera singathe kungothandiza ineyo ngati mwina Tamara chafunya ndeka koma ithandiza mzinda wathu uno.
Kuchokera ku MRI kodi misonkho yomwe matolerayi ndiyokwanira?
Misonkho imene timatolerayi ndi yosakwanira chifukwa kuti dziko likufunikabe zinthu zitukuko zambiri mmene mukuonera maiko anzathu amene akutukukira ifeyonso tili ndi zinthu zambiri zimene zikufunika kuchita nde ngati anthu aku Malawi titha kutolera kuposa pamene timatolera apa koma as of now ndrama zimene tutolera sizikukwanirayi
mwina ndiye ngonena kuti kanitu ya misonkho idayambira pachiyambi nthawi ya Yesu mukawerenga Bible munali zakeyo mwakumbukira eh hey. Amene jana lokomisa misonko komaso Yesu anene kuti mpereke kwa Kaisara
za Kaisara
kuzinza ndi nkhani ya misonko isiya leroi andisiya kumalaiko kakuno ndi mmene boma limayendera ndeno kofunika kuti anthu tidziwe kuti ndi udindo wathu kuti tipereke msonko kuti boma lithe kukwaniritsa kugwira ntchito zimene lingakonze kuti miyo ya anthu ipite patsogolo.
Anthu amamvetsetsa bwinobwino kuti ndalama za nsonkho zimagwira ntchito yanji. Kapena mwina timangodziwa za nsonkho kungodziwira patautai mwalai atamatenga misonkho. Koma no mmaonedwe mwanu mukuona kuti anthu akumvetsetsa kuti nsonkho mukadula umagwira ntchito yanji.
Anthu akumvetsetsa chifukwa aliyese amapita kuchipatala. Aliyese ali akuzuwa kwa mwina wake kuti anali mphunzisi olana mphunzisa ako a polisi ndende awali mbwe mtauni ndrama zimene zimalipira masalere ya anthu amenacha ndrama zimene zimagulira mankhwala kuchipatala kumena anthu amapita kucha ndi za misonkho ndekuti tinene kuti anthu tsiku lalero misonkho sakuiziwa ndekuti ndochepa kwambiri komabe kwa anthu amene misonkho sakuidziwayo ifeyo as Malawi Revenue Authority tukuyesesa kufikira madera ose kuti anthu aziweza misonkho panopo tayamba kumapanga ma program ma community radios kuti anthu amene ali kutali kwenikweniko kokuti mwina ifeyo ngati ma officer sitingakafikeko koma tuzora amamvera radio amamvera community radio ndiye tayamboika ma program athu ma community radios kuti aliyese akhale kuti nkhani ya misonkho ikumfikira
kuti konsolo ikwaniritse zomwe anthu akufuna pamayenena ndalama zikatere konsolo iyi imalondoloza mmene anthu akuperekera ndithu msonkho wawo poonetsetsa kuti ikwaniritse zomwe anthu akufuna mwachitsanzo anthu akhozofuna chitukuko cha madzi chitukuko cha chipatala kapena misewu imene izi zimatheka ngati anthu akupereka msonkho wawo ku konsolo ndipo konsolo imaonetsetsa kuti ipange chitukuko chomwe anthu mderamo akufuna.
Zona di mafizi, masiteretsi, ndi zina zose zimene anthu amatha kulipira monga kokhazikika kapena chinthu choyikika zilipodi. Koma ndichenderetu kunena kuti zikuthandauza kuti zimene zimaperekedwa kapena konsolo imalandira zimakwaniratu kwa mphumphu. Sizifikira kukwanira zose kotheratu. Ngakhale ziri choncho zimene zimalandiridwazo sizose so zimene site kapena konsolo imene inakulandira zimene imalandiridwa pamakhalabe anthu ena kuti amakhala ndi kusafuna kwakukulu ena kuti mwina pamayenera pachitike china chake kuti afike kuti motibe alipira
matsiteretsi timayenera kuwalemekeza kulipira chifukwa timaganiza kuti tikalipira masiteretsi ndekuti athandiza chitukuko choti site ngati pali poyenera kuti akonze akuyenera kugwiritsa ntchito ndrama zimene timalipira ngati ma city rates timakuganiza choncho kuti ngati tikulipira ndekuti tikuipanga site kuti ikhale ndithu yodalirika kuti ndrama zimene tikulipira ma city rates yadzitha kuti tikonzera mu mzinda wathu uno ngakhale mu area mwathu muno
chinthu kuti chichitike kuti chichite mofulumira ka mosamalika pamayenekera ndalama ndiye siteretsi ntchito yake ndi imeneyi yoti azitikozera zimene zikufunidwa muno msite kuti moyo wathu ukhale wabwino
pali mavuto ambiri amene amachitika ndekuti mzinda sungatukuke chifukwa choti ifeyo sitikulipira ma siteretsi komaso ena amanena kuti akutisamaona chifukwa choti alipirire chifukwa choti olo alipire olatolere mzinda sukusintha dzinyalala ndimene dzilili ma dust bin malo nyasa inuso mukudziwa mukaenda malomo ndiye nati amakhala ukhumudwa atilimbana nawo chifukwa chona kuti ngakhale tilipire siziyenda choncho mena maganizira ena maganizo awo amatero koma mbali yanga ndimaona kuti zimenezo zili apo koma tiyenera kuachita support polipira
site ikuyesetsa kupeza njira zosiyana-siyana zimene ngakhale kutsogolo kuikhala be kufufuza njira zina zimene zina mwa izo ndikupanga kalondo londo kuti ndi anthu ati amene ali ndi ndalama zoti akuyenda kupereka ku khosolo kuti ndi makategori ati kapena milingo iti chifukwa ena mwina mzazi kulu ena mzazi ng'ono ena mwina mzazi ng'ono koma zatenga nthawi itali bwanji sopano zinthu zimene zozo ndizoti zikuyenda kuti zikidwe mmagawo osiyana-siyana kuti sizingangokhala chimodzi-modzi kuti kulondoloza kwa munthu oti amayenera kulipira mwina kwa tiyerekeze miyezi itatu ndi wina woti mwina ngongolezo zagonera kwa miyezi mwina yopitirira kapena kuti zaka zopitirira khumi awa ni magulawira anthu osiyana ndi choyambirira khonsoloyo ikupanga be ndandanda kapena ndondomeko zoonetsetsa kuti anthu ajakhale mmagulu moonetsetsa kuti gulu ili li ndi mavuto otere ndi mavuto otere likhaida kutukira pa kalondolondo
mene tikupita kumapeto kwenikweni muna mawu ano omaliza ngakhale utano ochokera ku ekama
mawu akulu ndionena kuti tinenera anthu ife tidziwe kuti akamati chuma cha boma akunena chuma cha tosefe pamodzi nchizungu nditha kunena kuti it is our common wealth ndi chuma cha tosefe chifukwa anthu akamamva kuti chuma cha boma chabedwa anthu amaona ngati kuti chabedwacho ndi cha boma osati cha iwowo koma tinenga tikufike pa gawo lokuti aliyesa dzimba kuti ndama zabedwazo ndi zanga mukatengera ma banking contents ko muno amene achulukawa mpeza kuti kumene kujako ndama sizionongedwa chifukwa kuli accountability ma members amachita demand kuti adziwe zaenda bwanji modern manager yeneni kasokubwera kudziko kwa kukulu tukumaona ngati kuti amalawi fe we are not demanding enough kuti tidziwe kuti kodi boma likuendetsa bwanji nsonkho wanga tinene katifike level ndithu yokuti tosefe tidzipya mtima ngati ndama zathu zasakazidwa ndi anthu ogwira ntchito m'bomawo
zikuma kwambiri kuchokera ku MRI mawu ano omaliza ngakhale utani
ine ndingofuna kulimbikisa anthu kuti azibwera ku MRI ndi ndi ma station almost 30 mu dziko lonse la Malawi lino azibwera kuzafusa za misonkho asanapite kunja ukagula chinthu azibwera kuzafusa ine ndifuna ukagula galimoto galimoto achaka chakuti chakuti ndi nsonkho wanga ndingalipire bwanji and so doing azipezeka kuti tichepesa mchitidwe ofuna kuzembesa katundu chifukwa muziwa amapezeka kuzembesa katundu wokuti sakuyenera kulipira nsonkho ndikomwe olo katundu wokuti mwina anakangolipira VAT yokha koma ifoti sakuziwa sanabwere kuzafusa amapezeka kuti akuzembesa nsonkho akulowa njira zosayenera anditikagwira ndikuti timalipirisa juti yakatunduyo ndi fine pamwamba ndi penalty nde ma offices a MRA ali open anthu azibwera kuzafusa chilichonse chimene akufuna kuziwa chokhudzana misonkho andimene anenera akumbatira mokuti misonkho iyi ndi yathu aliyense akuyenera azipangako limozi chifukwa tikapereka kuboma kucha misonkho iyi imabwereranso kwa ife tomwe imabwerera kwa ife tomwe in that tima ima boma amatipangira ifeyo zitukuko zimene timapanga enjoy mudziko mwathu muno dziko mwambiri
pamene okay akumbatiraso ali ndi chowonjezera mukhoza kuonjezera ndithu
ndimafuna ndiwonjezere kuti chinaso chakuti anthu fe kawiri tikangumva kuti nsonkho maganizo amene amabwera mutu mauti andithawe nsonkho olo ndisalipire nsonkho imaoneka kuti chimene chimabwera mwasanga komano tikumva dziko mwathu muno akambaza mindset change kuti tisinthe kaganizidwe kena kofunika kusintha nkamene kaka kokuti ukamva za nsonkho maganizo oyambira kubwera samakhale kuti ndithawe komano akhale kuti kodi akuti chani kodi pamene papa ineyo gawo langa ndi lotani chifukwa ndimaona manotisi ambirimbiri mu newspaper amwanayi akulemba mmaradio koma ngakhale ineyo suti ndikaona chaimwanayi ndimachiwerenga makuti iyi awanso komano mindset change chaibwere pamene popo kuti tiyambe kuzindikira kuti nsonkho umenewu ukathandiza abale anga kumodzi undithandiza ine uthandiza ana anga uthandiza kuti dziko lathu lipite patsogolo
kodi muli ndi zaka pakati pa 18 ndi 27 ndipo mukufuna kukhala mtowa nkhani lowani mpikisano wa young mobile journalism yomojo kuti mukhale ndi mwayi wopata mphoto ya 500,000 kwacha pitani pa tsamba lathu la kulondoloza pa Facebook Instagram ndi Twitter kuti muziweza mbiri za mpikisano
Tikutokozeni kuti munali pamenepo kumvera komanso kuonera program ya kulondoloza. Mukozosiya ndemangazano pa masamba athu a mchezo pa Instagram, LinkedIn, Twitter komanso Facebook. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira makumanonse.